Epushe kutia na fitina, kusengenyana na kusemana, kakataza heshima. Waislamu tujiepushe kutia na fitina, kusengenyana na kusemana, kakataza heshima.
Bandana.